Badziwe Online TV.
Tikulandirani pa Badziwe Online TV.
Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene inu muli.
President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamaliza kuyendera perete wa serikali ndipo motsogozedwa ndi mkulu wa polisi komaso oyimira mkulu wa serikali ankhondo akuyenda pachapa chinsalu chofira ndipo tu pamenepo kuti tsopano akwere ndege apite ku New York dziko la United States of America kukakhala nawo pa msonkhano wa number 79 wa maiko a mbungwe la United Nations ndipo phepete mwa ndege imeneyi imene inyamule president wa dziko lino mwandanda akuluakulu ndi thwapoma komanso so ena nduna mafumu kuti atsanzikane ndi president wa dziko lino pamene akuyenda ulendo wake wopita ku New York ndipo tu zokambirana za atsogoleri a mbungwe la United Nations kukuchitika chaka chino pamoto woti osasiya aliyense mbuyo kugwira ntchito limodzi kulimbikitsa mtendere chitukuko komanso kulemekeza umunthu pambado uno komanso wantsogolo ndipo tu president komanso tumayi wa fuko lino pano ndithu akwera ndege imeneyi ndipo pano wafika pa khomo la ndege imeneyi kusabaibitsa ndithu kutsanzikana ndi anthu amene asonkhana pano pa bwalo la ndege la Kamuzu International kuti kwafunira mafuna abwino a president ayende bwino pa ulendo umenewu ndipo tu anthu amene anaperekeza president wa dziko lino amene pafupi ndi pamene paima ndege imeneyi tsopano akuchokako kuti apereke mpata ku ndege imeneyi kuti tsopano itha kunyamuka pano pa bwalo la ndege ndipo tu wachiwiripo pakadali pano ndipo tu lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akunyamuka pano pa bwalo la ndege kupita mdziko limeneli kuti ndi atsogoleri ena amaiko ena akathandizane pa mfundo zikulu-zikulu zimene zingabweretse mtendere komanso chitetezo m'maiko osiyana-siyana atsogoleri okwana 134 omwe ndi mamembala amgwirizano wa maiko apa dziko lapansi akuyembekezeka kukalankhula ndithu pa msonkhano umenewu ndipo tu tinenenso kuti bungwe limeneli la United Nations mamembala ake tinene kuti maiko amene ali mbungwe limeneli alipo 193 onse pamodzi ndipo tinene kuti president wa dziko lino akakhale kachitatu chikhalireni pa ulamuliro wa upresident wa dziko lino kupita ku msonkhano umenewu wa United Nations msonkhano oyamba wa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera unachitika unali wa number 77 chaka cha 2022 ndipo tu wina umene anakakhala nawo unali wa number 78 chaka cha 2023 chifukwa cha mavuto a COVID msonkhano wa chaka cha 2020 ndi 2021 umenewu anachita timati pa chingerezi vecho unachitika ali kunoko nkumatsatira kuti kodi kusonkhano umenewu kukuchitika zotani ndipo tu monga mwa nthawi zonse pali chiyembekezo choti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akalankhula pa msonkhanowu mfundo zokhudza dziko lathu kukafotokozera ndithu atsogoleri amaiko ena komanso kuthandizana nawo pa mfundo zosiyana-siyana kuti kodi dziko lathuli la Malawi lingapindule bwanji makamaka kudzera pa mkumano waukulu ngati umenewu komanso umakhala mwayi onena kuti mabungwe ndi makampani kuwapempha kapena kuwauza zabwino za dziko la Malawi kuti zimenezi akabwera kuno mwina kuzakhazikitsa makampani awo atha kupindula munjira yotani ndiye makhalatu nthawi yonena kuti atsogoleriwa amapeza mwayi onena kuti anene mfundo zawo zokhudza maiko awo komanso kuti anene kuti kodi ifeyo ngati dziko ndi mfundo ziti zimene tingatsatire kuti nafeso titukuke pa ntchito zosiyana siyana ngati anzathu amaiko ena. Nde tinene kuti president wa dziko lino pamene akunyamuka mdziko muno ndi mwayi wa ukulu wa dziko la Malawi kuti akalankhule ndithu akayimirire dziko lino pa mfundo zosiyana siyana zimene atsogoleri akakhale ndithu akupempha mwina mabungwe komanso maiko osiyana siyana pa ntchito zawo. Ndipo tu nkhani zina zimakhala kupatula mwina za maphunziro zokweza maphunziro ndi zosiyana siyana. Nde panopa tinene kuti pamene injini ya ndege imene yatenga president wa dziko lino yalira nthawi ina iliyonse, ndege imeneyi ikhale ikunyamuka pano pa bwalo la ndege la Kamuzu International kupita kuja ku New York mdziko la United States of America. Ndiye pano ndili ndi olemekezeka Moses Kunkuyu amene wandi nduna ya zofalitsa nkhani mdziko muno. Olemekezeka tatuuzani kuti ulendo umene president wa dziko lino akunyamuka mdziko muno kuchoka kupita ku New York mdziko la United States of America upindula bwanji makamaka ku dziko lino la Malawi?
Ulendo umenewu msonkhano umenewu wa United Nations General Assembly ndi msonkhano wa maiko onse umene umachitika chaka china chilichonse. Kumaiko kumakhala zinthu zambiri zimene zikuchitika malinga ndi masomphenya amene ali nawo maiko. Leo ndifenso tili nawo masomphenya athu ku dziko lino la Malawi kuti pofika 2063 Malawi akhale dziko lotani. Koma masomphenya amene aja amafunika kuti mulumikizane ndi mmenenso dziko likuyendera kuti dziko likuyenda motani dziko lonse tsopano chifukwa zithu kuko nzopatsirana chiliyonse mukupanga nchopatsirana ngati mwana mufuna dziko lanu likhalira digital simungakhale digital nokha lakwane palisali digital. Mufuna kuti mumange njanji pachitu chitika ku Malawi kuno simungamange njanji yongoyenda mdziko mwanumo osalumikizana mmaiko ena. Mukati mufuna maulendo apa ndege apite patsogolo sangapite patsogolo popanda kwina kokatera ku maiko wina. Ndezi tikuko zonse ndi zopatsirana kotero akuluakulu amene akamakumana kumakhala kuwunikira kuti poti tinakumananso chaka chatha. Ndeti manena zokuti anthu aku athu ali ndi njala timati ufuna umanga misewu timati ufuna upanga mphamvu zamagetsi tikhale ndi ulimi okhazikika kodi zimene zizi zayenda bwanji mu chaka chimenechi ngati ifeyo zatithekera kodi zinatheka bwanji nanga uchoka pano tipite bwanji kutsogolo titenge ziti zoti tipangenso mchaka ichichi kodi nanga pamene sizinathekepo zaleperekera pati tipange chani kuti zitheke motengera ndi minanzi athu zawathekera mmakwawo. Tinapita kuja ku Victoria Falls chaka chathu tinali Smart Africa Summit pokamba upinda project ina ya Smart Africa ndeyo kuti agriculture pena malimi akuzokhala otsogozedwa ndi technology kodi ifeyo tapanga adopt technology kunoko kamene tikatengera kuti amene apangako zimene zizawathekera mwamtundu wanji kuti ife mmene tsopano tapanga digitalize dziko lathu kuti panopo tsopano intaneti ndiyopezeka paliponse kodi mulimi wakumudzi angapindule nayo bwanji intaneti imeneija kuti malimidwe ake akhale otsogozedwa ndi information imene akuipeza mosavulodzera pa intaneti. Zinthu zonse zija akuluakulu akamakhala amakakambirana ngoti zatheka bwanji kwina zingatheke bwanji kwathu komanso amakhala akumana ndi maiko ena atsogoleri kuti siwakhoza kulimbikitsa maubale amene amakhala mukudziwa ifeyo tinde amene amatithandiza dziko ku dziko komanso dziko limene limathandiza maiko ochuluka. Tinapita ku China pompano kumene timakakumana ndi dziko la China limene likuthandizanso maiko ochuluka kuno ku Africa ndiye kumakhala kukumana ndi magulungana amene aja komanso maiko ena amene paloka paloka dzikolo ndapanga ubale ndi dziko la Malawi amalithandiza atapita chaka chatha president kuja tinkati apatsidwako thandizo loti dzapangiza mtukula pakhomo atabwera kuno tinaona ntukula pa khomo khomo lili lonse. Zinthu kwati zimenezi zimakhala kuti anakumananso ndi ndani ena amene athandizira mbali zimenezo ndiye kupita kwa president ulendo umenewo kuti thandizira kuti tsopano sinkhani yomanga kamba kuti akhangati kumakapezeka china chake ayi koma akapita nkuti tipanga mphamvu zamagetsi zomadzaoneka kuno magetsi anasiya kuzimu akapita nkuti ayi koma kunoko tufati pereke ndalama za ntukula pa khomo zomadzaoneka akapita nkuti tufati mange ma school block zomadzaoneka kumanga ma school ake ndiye kuti maulendo a president awo akamayenda akubweretsa zinthu zimene zakudziko la Malawi zimene Malawi tsopano aziona muzaka 5 zimene zapitazi
chabwino nde pa nkhani zina zimene zikukambidwa kumeneko zachitetezo mwina zikupereka uthenga wotani kunoko malingana ndi mfundo zimene zimasompenya a Malawi a 2063
mukudziwa chitetezo cha dziko chimakhala chitetezo cha inu ngati dziko lanu komaso chitetezo chimene ndi cha dziko lathu lonse chifukwa chakuti dziko lonse lapansi ngati kukhala zinthu za mikangano maiko na mayambana maiko achakayambana mudziona kuti ngakhale maiko amene ali pa mtendere maiko amene ali kuti sakumenyana zimaoneka kuti zimene zachitika kwina zichandeu zakwina zawapanganso affect amenayi padakalipana tiyendenene nkhani ya nkhondo ya ku Ukraine ndi ku Russia kumene kuja kumachokera tirigu kumachokera zinthu zina mafetereza zinthu zonse zija panomu mukaona kufikira kunoko kutsidya la Africa muona kuti zayamba kudula zinthuzi sizikudula ku Malawi koka maiko akunokowa tirigu adula mafuta adula fetereza adula ngati fetereza atadule anthu kuti akolole afuna upereka fetereza apena kugula fetereza wambiri ndi kuti uli muja ukhoza kukhala odulira ngati sipapezeka subsidy muja amene achitira president zachitika chifukwa chani zimene fodi ena awiri akumenyana kwenu zapanga affect pali zonse ndi kuti nkhondo panopo siyongo kuti akumenyana dziko ili ndi dziko ili ayi koma kuti zina zimene zimapangidwa interrupt zimasokonekera akamamenyana amene ayi zimakakhudza anthu ambiri anthu akamafa kumene kuja ndi mifuti amene akufa kwina chifukwa zochitika zakumene kuja kuja ndambiri amene akufa kwina chifukwa cha njala ifoni zakudya zalephera kufika amene zalephera opezeka ndambiri chifukwa cha nkhondo imeuchitira kumodzi ndi nkofunika kuti maiko onse akakumana adziwunikirano ta kodi ku Africa ndani akumenyana ndani akulakwirana kapena ndani amene ukambirana kwa kuone kuti akhoza kuthera pomenyana kodi nanga kuiropo ndi ndani akumenyana makamaka mmene maiko onse akupita kuzisankho kumakhala nthawi zambiri kuyambika ndewu nthawi zimenezi chifukwa anthu afuna akapeze mipano anthu zimayambika ndewuzo ndi zifukwa zopanda pake mwina mukuona so nkhale kwathu kuno anthu amathoma yankhulana zinthu zopanda pake kutukwana kapena opangana dzipongwe zimayambika zinthu ngati zazing'ono chonchija koma zikopeza dziko la Malawi ino ndi kuyaka kuyaka kwa dziko la Malawi anthu achamachokera ku Tanzania kudzera ku Malawi kupita ku South Africa amakwera ndege yachokapa iyi anthu ena ayikwerera ku Nairobi akupita ku South Africa ena amakwerera kaenda ku Tanzania kudzachoka pano kupita ku Zambia anthu onsewa aja amene amadzera pano aja kayendedwe kawo kasoonekera business yawo yasoonekera chifodi chani ku Malawi ko wina wake wandale anaima pa sanja ndikutukwana dziko layamba kumenyana ndi akuluakulu achakamaka kumana ku United Nations nakambiranapo nkhani zachitetezo samamukambirana zachitetezo cha dziko lonse za maiko okha angona limodzi limodzi kumenyana koma samayang'ana za dziko lonse kuti mukayambana maikomo zikhoza kusokoneza bwanji dziko lonse
president wa dziko lino akalankhulatu kunsonkhano umenewu zopeka chilimbikitso chotani kwa Malawi a dziko lino
akamapita akuluakulu kumene kuja mapresident namakapanganawo msonkhano umenewuja kumakhalanso ena kayanduna zimene zikapanganso atendi misonkhano ina imene inafunika kwambiri kuti ichitike ineyo ndikapezeka nawo kumene kuti a UNDP atiitana kuti bwerani tikulipirirani tikupatsani pokhala tikupatsani matikiti wamubwere chifukwa chakuti kwanuko taona kuti program ya digital acceleration kapena digital Malawi project mwaichita bwino kwambiri ndipo president wanu kutsogolerani tikuona kuti ku Africa tsopano dziko la Malawi ndi limene internet ili yochipitsitsa ndatitenga team tiyeni mukapange presentation tikapanga zimene zija president wathu alipotewa koma tsopano president yonso apart from nduna zake kapena anthu ena akakhala akupereka mastatement pena ndi pena iyeyo ngati bwino wake ndiye onyamula nkhani yonseyi kupita nayo kumene adayipititsa poyamba kuti adzineneze kuti tikufuna ulimi ku Malawi anayankhulira so mmene tikufuna njanji ku Malawi tikufuna so internet ikhale yochipa ku Malawi anaziyankhula so mmene muti ndiye kumene anaziyankhula kuti nikhani yokapanga ripoti zinapangapo zakuti zatheka ku Malawi zakuti zatheka koma kupita chitsogolo tikufunanso zakuti maiko aja adziwe kuti ku Malawi kuli njala adziwe kuti ku Malawi mphepo zimatimenya mvula zimatimenya koma kuti zimayambika ifo chani kusokonekera kwa nyengo kodi nyengo yasokonekera ndi chani chifukwa cha maiko ena amapanga mafakitole awo akuluakulu koma ndikhulupa ndege inakunyamuka you may want to update our listeners kuti tsiona president akunyamuka
zikomwe kwambiri anduna amenewo ndolemekezeka Moses Kunkuyu amene ili nduna yazofalitsa nkhani mdziko muno nde pamenetu ndege imene yatenga president wa dziko lino yasiya nthaka pano pa bwalo la ndege titero kuti iyayi nafeso kulutsa kwathu tisire pomwepo president wa dziko lino wanyamuka ndithu mdziko muno kupita ku New York mdziko la United States of America kumene akukakhala nawo ndithu pa msonkhano wa number 79 wa maiko a mbungwe la United Nations ndipo tupano tsopano oyambirira kuchoka pamalo pano akhale wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Wusi ndipo akulu-akulu aboma speaker wa nyumba ya malamulo komanso nduna zosiyana-siyana zikhale ndithu zikuchoka pamalo pano ndipo tu aliyense akuyenda ndithu kulonjeka kumene kuli galimoto kuti tsopano athe kuchoka ndithu pabwalo lino la ndege la Kamuzu International. Ndititero kuti kuulutsa kwathu usire pomwepa. Ine Khadija Lapkeni, malomwe anzanga onse amene timathandizana nawo ntchito kuno.